Haya baadaye. Haya. Nakupigia simu.
Ile pale ndo imeandikwa Mount Emery Nature Reserve.
Done. Saa 10:22.